Inhliziyo yam thatha naluthando lolwakho thatha nantsi inhliziyo yam suyiphathe njengeqanda sithandwa ndithi nabo ndiyasithandela apha kuwe Baby, it's a lot of junk and